Kai aku iti, kai aku rahi, e to tōnei ko te puna kawe kōrero o te karere. Āwake I tana haere huna atu ki uka reinga, ko tā te minita kaupapa waonga, ko tā pēni henare, ka nui ake ngā pūtea, ka tāia ai e Aotearoa te tuku, hei utu taputapu āwhina I te whenua e rongo nei I te ngau o te riri, tai atu hokipea ki ngā rawa haupatu. I tirohia e tō tātou minita ngā parawhare I mahue iho I te riri o reira, nōna hoki ka tuku I te tautoko Aotearoa ki a uka reinga I te riri rūhia e ngau tonu nei. Anei rā, ko tā mātou karere take tō rangapū, ko te o Kiwa McLean.
Koinei ngā mahuetanga o tētahi hapori kua tanua e te puaheiri.
Kia kite I te manawa mauroa o Aotearoa ki tēnei kaupapa.
Indiscriminate destruction. If you look across the bullet holes, there's no way a person could be up there. So it just really makes me sad.
Ruku popo ana te ngākau o te minita o Pekātua pēni henare nōna e tuanei ki ngā whaitua maha o Open. Kaore I tino tawhiti atu I Kiev.
I asked how many people were here and they said 100,000. And within a matter of weeks they had evacuated 95% of the population. But now as they look towards rebuilding, one can only ask where are those families now?
Ahakoa e hoki ana te ora ki te taone. Kua tākete hia katoa tia ngā whare e tū tonu ana.
In some of them you can see the points of the bullets.
Nā wai rā ka kuhu muna atu te minita e tai haumaru ai ia me te tira katoa. Nō te tai ngā atu ko tahi atu ana hēnare ki tēnei pāka e tū koretake nei ngā waka taua nō rūhia.
What size is this?
152.
Hēnare kei tua noa e tū atu ana te paetara whakamahara I ngā ika. Kua rido.
Thank you. We are very much appreciated.
He mea tuku hoki he patu ki te minita o Ukraine. Hei whakarenarena I te tau kāia o Aotearoa, haere ake nei.
They were able to provide the sort of what next piece for us as we continue to consider how we might support.
Tuia ki tēnā nō te rā nei hoki whakapāhotia ai e te kāwanatanga he here hou ki runga I ngā tamāhine a Putin.
Kua roa rawa mātou e mātu ana e he ana ngā mahi Russia me Putin a no hoki. Koina te take e tautoko mārika ana mātou me wā mātou hoia I ngā whāinga o te kāwanatanga.
He wero nui hei whera tonu mā te kāwanatanga ki te pakanga nui ki Ukraine. Te Okiwa McLean, te karere.